Marigi Jerry, Anya Josie,
Utawala Studio,
Dongi Njiruke Manyuma Kilo Mwando. Yadunda Tugonduma Nani Nyari Joseph, Yaberi Nyiri, Dodonge Weri Chandaga, Dugini Yuselo Kaneko Tamanina, Bile Kapila Wera Chalo Janego, Nowenda Donga Wera Punyoko Jopi. Yomo kope nene na mana karaura Kiwacho pile pile na serana gachu Donga tobende wacho na sedonje chode Tungiri chode nelala oko Achenge nyarugunja tembo seluora Erane kukelo kukukaneno Omiyo sese manyaka gija eranda Okumuja padola makonyaga Osipana kwa ikikiwea Yeyera era kaka ani Watch me watch you kwa maki kubugi Yeyera era kaka ani Singu mane wa singu yeiriti Yeyera era kaka ani Kwerigi joma nyego siko chando Yeyera era kaka ani Kweru mana wero kiko chandi Yeyera era kaka ani Andungu kwa hii Baba Jaden Achinge dongo kwa hii Wapi shadra kwa duoro Manu chokumanika kwa loji Nyarugunjo kwa hii Jefi kwa nyatanga Sifai wagino kimalu Otiro nyaragwe Wapi fibia chieng Kanibarube manu wanjina Achinge nyarugunja sedake pinyi katopoka neno makama Kama wechera kelo kuku Nya Joseph nyaka mama nyola Koka neno makama Kama wechera kelo dhao Achinge nyarugunja sedake pinyi katopoka neno makama Kama wechera kelo nyigo Nya Joseph nyaka mama nyola Koka neno makama Kama wechera kelo kuku Tokari nyigu gima licha inya Kiyudonga miyero epinyika Jomoko bende kele koko Otemo sema giyo kumunani Jaera na machunyelera Negi wachote minyalo wachi Tokare era gima licha inya Samo donjere moto wiloga wiji Onyalo kititi mogi mikea Gino nyalo lokira ura samoro Onyalo poginya kagijo nywali Kakithigi jaera nini Kechueche magi siko givinjo Gino miaduoga paro wach Mani wacho gitana Niera tuono maringeremo Tokwara bende nene wachona Nikata teka kata yoto Kikiweri gijaera nini To mama bende nyocho kudho na Nieri loso kijiareo kikimede ngatera u Osiepa ani donga wachuni Nikata teka kata yoti yeyera era kaka anane Weche duto magi wacho kuma Kikumondor wakietora yeipenja penja towa loso Nikech mago magi wacho kuma Adiera onge kata dichielo babalo kutoki neweche winjo Jaera wea koni funzo moro Baby wea nyisi siri moro Osiepna wea koni funzo moro Janyigo moro sami lali chuth Sami yudo ngami ere pinka Eno gombogi manyalo ketho Osiepa bende ka ing'eyo ma Nyiri bende tinde sero chuo Baby bende ka ing'eyo ma Yawoi bende tinde nyuomore Jaera bende ka ing'eyo ma Donge papie ngongi nyalo lalna Tokendo bende ka ing'eyo ma Jonyego donge luro manyo richo Jahera weya kwal ni siri moro Osiepa weya kwal ni siri moro Baby weya kwal ni siri moro Bako donge morko yudo kare Bako donge morko yudo chunye Bako donge morko fungondo wane Merilinda uma Okinyo nyarangwe Wapi fuma jamandas Kachel gideno wedu genya Linda James Noel Mama Ray
Utawala studio
Jaera na ana kwe ijaberi Yeimi ya era Kiki winjue cheji Magi wachukuma kwe ijaberi Kiki chike iti Akwe imi ya era kaka ani Opongto mwol wadu padola rabwando mina chiembi jokochi Samacha mota winja mabe Dina salina manango pile pile sama iwe yomos Njukarega kacha mota mot Simbo manyo wendo yudo modu waro kumuja padola Jaera na mami ya kwe Inenga makamulaga donga winja mabe Jaera na maka wotho godo Dongi moraga Jakadila kama dhota mor Dodonge inekende Oloko pachogola kuomchuo Mawondaga Makati bigi ndege bigi melio kumuwe mawero Jaera na maka pakota moto Dodonge inekingi Jonyego dongo uoku wothelela mago kikuchandiga Beda beda walos erawa Era ni mora jabe, era ni nega Opote chuth kawono, jakadila mimado Soleka dadi, ani soleka jabe Soleka dadi, ani soleka jabe Tingiza dadi, ani tingiza jabe Tingiza dadi, ani tingiza jabe Tingiza, tingiza, cheza Jeza, John Mos, dongi tera dala Kiki winjue cheji, yei tera dala Anakwe ijaber, yei tera dala, ay